Mambo vipi, mimi naitwa Dema B.
Sakata kanazio kwamba kidai kunitoka na kafunga na kamba.
Nikawasha kama tester.
Ni habari ni najaba ni afinje teka wangari diga shuti
kanoruka meme kadash impa
jamu doski e vivale.
I shit that in Jumba City.